Kodwa ke njengamanje soqala sikhuluma nawe ke Brian Spider-Man Baloyi. Ikhaza Chiefs siyazi ukuthi ayidlalanga kahle phansi kwa Steve Kompela and basayinise uKhama Biliat. Uma ucabanga imuphi umthelela azoba nawo uKhama Biliat kuyona iKhaza Chiefs.
UKhama Biliat angithi siyamazi sonke ukuthi player linjani. So we all know ukuthi is a very good player. And for the first time I think in a long time ukuthi iKhaza Chiefs isayine I'm a player, you know, I find no Biliat. I think in the last three, four seasons, into yonke ama supporter we Chiefs wonke umuntu siloko si pusha nje ukuthi kusayinwe ama player quality players. And I think sonke singavuma ukuthi for the first time in a very long time Chiefs isayina, you know, ama player in a quality final no Biliat. But I think into eziningi kwamanje. I think any into ukuthi Kaizer Chiefs yenzile ukuthi ayikho right ukuthi signing coach very late. And namanje I think sibonile na last week masidlane Sundowns. Ama player amasha wonke umuntu noma it club mayisa na ama player amasha. Sifuna ukubona la ma player sonke. But again ilona Chiefs again baqale badlala wonke laba amakhehla wakudala.
Sakhuluma ngo coach mawucabanga uzokwazi ukuqeda isomiso sezindebe kwi Kaizer Chiefs.
Mina I think the last three seasons that being in the Chiefs manje there's a lot of good young players but they don't believe in them, they're not using them and siyababona ku MTC. So we hope ukuthi this new coach uzobelieve kula bafana abancane and siyayibona ukuthi the Pirates last season they believed in bafana abancane and they did very well but got to number 2. Basayinile futhi manje, you know, some of the good players. But I think the Chiefs and the history of Chiefs from Dala ukuthi Chiefs I believe ku kuma youngsters and most especially ama youngsters abuya ku youth club. Sonke sibuya lapho and I think if a coach efikayo ukuthi they need to believe kuma youngsters. I know ukuthi sonke sifuna ukuthi club iwin mara in 20 balekile ukuthi futhi sifuna ukubona nabafana abancane ababuya kuma lona from ku development bangena badlale ku first team.
Okay, ngaba ngiwenza umsebenzi wami mangabe ngingawubuzi lo mbuzo. Siyazi ukuthi ubungumqeqeshi wonozinti kwiKaizer Chiefs last season. Ingabe yisiphi isizathu esenze ukuthi ushiye iqembu?
Ukuthi ngishiye lapha, I think into eziningi. I think ngiretire 2011. And then mangke to retire then ngayenza into zami and then 3 years ago Kaizer Chiefs babuya kimi but maqala ngizosiza with the goalkeepers i coaching bekungasi into ukuthi ngifuna ukuyenza empilweni but I think in the last 3 seasons ngifunde into eziningi about myself about you know ilona football and then bone ama opportunities amaningi into enye ekhona ukuthi la in South Africa masikhuluma ngama goalkeeper and everywhere in the world makhulunywa ngo goalkeeper abantu hlala ukuthi no goalkeeper is the most important position in the team mara ama goalkeeper when you go to you know juniors local football akuna goalkeeper coaching akuna ma goalkeeper coaches akuna ma goalkeeper academy. So enye into engithi ngiyibonile mina ukuthi there's a big need to develop goalkeepers base banqani before bafika le by the time bafika professional mabangabanga if they don't have a proper development then tatiskati ukuthi baqale badlale futhi so yeah so ngidecide ukuthi I want to pursue ama opportunities angiwabonile one of them is goalkeeping academies.
Okay, mzakwethu sicela ukuthi nisahlisele kancane umsindo lapho ukuze sokwazi sizwane kahle. Siyajabula ngempela ukuthi nibe nathi namhlanje nizothamela lenkulumo ebaleke kangaka ngoba sazi sekuzovula i-season entsha. Asikhulume nawe ke manje Legs of Thunder bathi sika ma Razor. Sikhuluma ke manje ngeOrlando Pirates abafana ke balaphana ke e-Mayfair. Kuthiwa ikamagebhu leza gebhu umhlaba wendoda kabinde bazalutha usuka nini madoda. Mangabe sisikhuluma ngawo ke sikhuluma ngamagebhula ke manje indoda emnyama Siyibonile ngempela isokolisa iMamelodi Sundowns ngesizini endlule zagcina iqeda kunumber 2. Wena wakukubona kule sizini bazokwazi ukwenza kangcono kunendlela abenze ngayo.
Cha impela bayathembisa noma singakababoni nje kule sizini in terms of pre-season asikababoni. Kodwa ngithanda ukusho kakhulu ukuthi mhlawumbe wena uzongishayisa ngabantu ngoba kuyacaca ukuthi wena ungakuphi. Ngendlela obiza iPirates ngayo hayi cha. Kuyazibonakalisa nje ukuthi hayi cha. Oyibhakabhaka impela. Yeah, I think for mina iPirates signed good players and uBrian uqeda ukusho ukuthi most of the young boys laba babafake last year they turned the tables. Benze umehluko kuPirates in terms of ukudlala kwayo nale brand of football iPirates egcina idlala so ibikhuthaza kakhulu ibikwenza ukuthi ufune ukuye stadium yobuka iPirates honestly speaking compared to ezimpofana kodwa ngisho ngale ndlela leyo sengibeka nje straight. So I think for this year let's hope ngoba basifihle kakhulu. I mean bebe se Zambia for pre-season almost 2 weeks babuya baya I think they were like a Nelspruit and manje recently I think bebe se Lesotho if I'm not mistaken. So gokhulu bona bakufihlile but as ubuka from last year and then u compare nalama players amasha abawalethile you can tell ukuthi uMicho no Roland bazimisela kakhulu ukwina i-league but not only ukwina i-league ya like hayi ukhumbule futhi ukuthi kunalento lefunekayo yes 2 the second star is needed so for them to beef up this is the big star. You can't compare Pirate star and Hollywood star. This is Hollywood star. It's the biggest. Pirate is Sase Abidjan. This is international. So that's the difference. But yeah, I think Inteba Lega Kologuti nje badlale kahle ku Champions League because nice and down saying a star. Shote Zimpofana nazo zizasifaka star. But yeah, let's hope kuzoba right this year.
Okay, njengamanje ke sikhulume ke ngama-Brazilians abasandawana. So bonile for the first time esikhathini eside edlala ngaphandle kaPhesitawu lokhama Billiard. Cishe kule mdlalo emibili edlule bedlala ne-AS Togoport beshaywa ngo-1-0 baphinde badla e-Kaizer Chiefs ngo-2-1 kwi-Shell Helix Ultra Cup. Ngokwakho ukubona iSundowns izokwenza kanjani ngaphandle kwalo badla? Izokwazi futhi ukuthi iphinde ibe competitive?
Yeah, okwamanje I think for the last few seasons Sundowns is always the team to beat because ngama player eba nawo but okwamanje I think like sisho I think losing uPhesi no Billiard I think siyabona kahle I think from next week ilik mayiqala ukuthi is it going to be a very big impact or you know the players aba nawo will they be able to stand up and have you know I'm a you know new players that will take over I think siyazi from before babe ne CPD and then I think yeah, last season akazi benganagama
TLB
oh bekuyini
bebethi iloku TLB kusanda khamba u Billy
ulo ay ngokubuka kami le season ngathi hay no angeke ibe khona ngathi I think they will struggle ukuthola igama kahle ukuthi I think mawubheka in their team nabo kunabafana abaningi from development they've signed amanye ama players but
Ojali
yeah Ojali but I mean they basine a lot of amalona midfield abantu badlala emuva we have to see qala ukuthi ama strikers wabo ukuthi will they be able to stand up the pressure I think but into mina ngifuna ukuyibona that I wish for this season for me it doesn't matter ukuthi buya kwele pit club ngifuna nje ukubona i striker esibuya la South Africa score 20 goals ukuya phezulu sifuna ukubona ama goal masibuka ibhola.
Sibonile i-team enjengama Risberg United kuba ngishilo tiyenze kahle baningi nabathima challengers no look Aimal lapha kwi Free State Stars na impela cha uyekufaka ngempela inselelo ngendlela isimanga kodwa nje isiyonke ilokhuzana iPSL wena yilipi iqembu othi lizosithatha isicoco seligi mangathiwa nje njengamanje nginikeza u100 rand noma 500 ngithi faka imali yakho yilipi iqembu ubona lizothatha isicoco
I think Just go straight and just answer the question. For me, I think Sundowns will still win the title this season, honestly speaking. The reason they enza ngikhulume kanje is because if ubuka Pirates and Chiefs, most of the time mabedlala kahle kusuke kube nalento esibiza icomplacency, kusuke kube nokujabula before. So i-team afana neSundowns i-team eba consistent uma iqale ngendlela eqale ngayo iqhubeka nje all the way. U-Brian uyasho manje ukuthi abanabo abagadli mhlawumbe abangashaya amagoli abemaninga. Mina ubonile mabeluza ku-AS Togo. I mean, for mina, I counted 5 clear-cut chances ebekufanele bayikorile. So it shows ngendlela abadlala ngayo. But yes, they are missing uPesi noKama. But I think Bruno Ferreira, the new guy from Portugal, abasandukum ukumsayina. Let's see tonight how do they fare. It's going to tell us tonight ngendlela uPeter afuna ngayo this Champions League game. So for mina ngokubona kwami, iSundowns consistent, iSundowns azange ibe nokuphumula, iSundowns sesene quality players, kanti futhi abadlali beSundowns they are all equal in terms of work rate, work commitment nangendlela abafuna ukudlala ngayo. It's a competition. Remember ukuthi mawungekho kuSundowns awukho emalini.
Ake sikhulume ke manje nobe nginozinti wawo ama Brazilians kanjalo futhi namakhosi abafana bokuthola noxolo the Pefeni Glamour Boys akusho njalo. Yebo. Ngokakho ukubona Brian ubani ozothatha isicoco seligi and ubani ozo relegatewa.
I think this season for mina I think ngibona into eziningi ukuthi zizo distract ay Sundowns. Not only lose ama players law sikhuluma ngawo. But again, no kudlala kule Champions League. But I think na kuyo Champions League, I don't see them going any far this season. For me now, Maritzburg, Cape Town City, they will challenge very, very strong. As much as I would love to see Kaizer Chiefs, I think Sonke, as a fan, I would love to see them do well. I would love to see Chiefs win in the league. But to go manje, still like I think ikatele imnyama nje endlini emnyama asikazi ukuthi kwenzekalani
but ngicela ukukunikeza 500 ngithi hamba better njengamanje outright
off. Can I cut you off kancane nje usilo Spider
yinda
Spider kana maqiniso uSpider uthi as a fan ifan yani
ye Pirates
ayi suka.
Kodwa ngibuye futhi ngibuze ngicela
ngicela ukhipha le liqiniso Brian khona iqiniso ufuna ukuthi usupportani
akakhulumi ukuze engakhulumi makakhulumi
asiya ukuthi wadlalelana usupportani
uJerry untshela nge team ngangiyisupporta ngingakahlakaniphi ngakwakuyi team ukuthi konke umuntu ekhaya wayisupport mara mase ngihlakaniphi ngabona ukuthi ha man akuyona i team ewinayo yile impofana akuyona le.
So ngikunika imali ngithi hamba better ungayifaka kubani njengamanje ozowina i-league. I'm putting you on the spot eh.
Maritzburg.
Okay njengamanje ombuzo uyaphika uJerry. Okay ask ubani oyehlathini manje.
I, to be honest, Iba Rocky Sindile last year, Ubunga ngendlela abaqala ngayo. I think this time they won't be even 14 or 15. They'll just go all the way down. Because
wabonile ama player abasayini Iba Rock. Uyibonile i-cheaper. Awukaboni lutho we.
I-cheaper, but Brian is better. I-cheaper is better than Iba Rock. Iba Rock angitshela iplayer one elisayiniwe. One play. Uyabona? I was no one, Brian.
Ulihlotlo.
Ulihlotlo nkosi yami.
Okay, aswele phesha kwelwandle manje sikhulume ngeEnglish Premier League. Siyazi sibone iManchester City iwina i-league convincingly yenze record 100 points into engakaze yenzeke kulokhu za kwi-Premier League. Manchester United izamile yasayina bo Fred kodwa yona le Manchester City sayine umuntu oke wawina i-Premier League Player of the Season uRiyad Mahrez kwi-Man City. I mean kwi-Leicester City. Then bese bay Liverpool sibone yenza ama signings and iaddresse inkinga kade vele inayo epalini ngokuthi signise goalkeeper Alisson Becker number 1 choice. Epalini kwilokhu i first choice kwi Brazil kade ihlalisa u Ederson noManchester City ebentshini sabona ama team amaningi nje ayalokhuza azama ukuyithuthukisa kuyona laphana English Premier League. Wena ngokwakho ukubona ubani ozowina i-league laphana and ngobani abazoba kwi-top 4? Arsenal, coach omusha. Chelsea, ucoach omusha. Tottenham Hotspur, asikaboni kahle kwenzakalani kwi-transfer market. Abakasayini muntu nje ongathi cha unegama. And pre-season yabo yinhle kahle kahle hle ngoba yakhumbula ukuthi abadlali bakhona kade bese England bedlala national team. So basaphumule kumanje. O-Harry Kane, abo Eric Dyer, abo Kieran Trippier, uHugo Lloris wini AS Vertonghen kwi-Belgium, Toby Alderweireld, bonke leyo genge leyo. Ubani ozowina i-league, ubani ozoba kwi-top 4?
To be honest, English Premier League, I think the league ongekho ipredict elula. To be honest, angeke ipredict elula uma ubuka ama stats manje njengoba base USA for pre-season. Liverpool isibhaxabule iMan City ngo 2-1. I think that was on Wednesday.
Hlezi ibhaxabula vele.
Oh, okay. So for me na futhi mhlawumbe njengakhona la ekhaya, njengoba ngishilo ngithi iSundowns mhlawumbe ngawini league futhi ngibona iMan City. iMan City is so strong. Ngoba uma ubuka iWorld Cup you counting almost how many 12 players
about from 16 players, to be precise, yes.
You know from Man City that we like in the World Cup, you know. So for me now they are still strong and they still have a coach that is clever because he played the game, you know. He cannot go and open an academy angazange abe best goalkeeper. And then muzwa khuluma ngeyitriker, so sabe ngitshela ukuthi Jerry now uhambe yokwenza academy yeyitriker, nami ngizayenza ugoalkeeper ukuze sibone striker sala ekhaya score amagoli amaningi. I think it was a question asabe kungibuza straight yangisaba phela Brian uyazi. So too so much. So I think for me na Man City will win the league and the top four would be Tottenham Hotspur, Chelsea would come back and also Arsenal.
Manchester United not in the top four?
Manchester United?
Yes.
They'll be fighting to get into the top eight. That's my, I love Manchester United.
What?
Serious. I do. I really do. But if you know coach Amanjo Zokchelaguti, he's not looking at the results. Njoba bethlupheka benga scoring okora ku pre-season. Athi u-content. Content ukahle nge-team. For me, I don't believe. UJose this time, he's been a good coach, but I
angafihli ukuthi sonke la ngaphambili support Manchester United. Sicheme nawo
sonke. I'm a menu.
Good man there. I like your shirt.
But is he happy?
Are you happy, man?
Tell Manchester iqale ngakhona this year.
Thank you.
Oh, okay.
But I think in pre-season it's not a true reflection of ukuthi team izokwenzani. So in pre-season, Brian. Sometimes amanye ama team ayapika ku pre-season. Mase kufika la kumele ukuthi now and when bese bayehla.
But Brian.
But uMourinho siyamazisonke ukuthi lo muntu uhlakani phe too much.
At least the Chiefs win a Maize Cup, le cup elikhulu lase Free State. And unfortunately i lose ku team enkulu last week. I team yamampela ikabonakalisa ukuthi injani. So nayo ngwarid nje Pirate ngoba sikabona.
I Chiefs ihlali wini nabo Maize Cup nabo Makhufe khona le Free State. Mara la kumele into ebalekile i league nabo Nedbank.
Let's hope so.
Sluleke. So manje asisafuni ukuthi Chiefs wini labo Makhufe nalabo Maize lapho. Kumele wini i league. Iwine ne Nedbank.
Okay,
asikhulume nge
asizwe i prediction yakho. Ubani othatha i league? Nginikeza imali manje. Ubani othatha i league and ubani oya kwi top 4?
Liverpool
winning the league.
Yeah, number 2 Man City. Number 3 Man United, 4 Arsenal.
Spurs and Chelsea.
Spurs 5, Chelsea maybe 6 or 8.
All right, sikhuluma ke manje ke sidlulela ku Spanish La Liga. Siyazi ukuthi i Madrid for the first time emnyake u Cristiano Ronaldo wafika khona ngo 2009 emva kokuthi ewine into yonke ku Manchester United. Wafika ku Madrid wawina yonke into waphindelela kaningi. Bayaqala ukudlala without Ronaldo for the first time esikhathini eside ngoba uhambelwa ku Juventus. I Barcelona izowina kalula ni league laphana and i Madrid izokwenza kanjani ngakho ukucabanga?
Iphelile ipati eMadrid manje. Seyiphelile ipati uhambile uRonaldo ipati iphelile mele bathole umunye.
Iphelile.
Hayi iphelile.
Ubalo wini league njengamanje at this moment?
Yes, yeah, league. Barcelona nje straight.
Okay. Madrid baninga amagama that have been linked with ilokuza ni position yeshu Ronaldo kuthiwa Eden Hazard konu Neymar phinde kuthiwa basayine bani Kevin De Bruyne kuthiwa basayine Mbappe ubani omele bemsayine ukureplace Ronaldo
bonke laba abanye bakhuluma ngabo abantu abadlala from attacking midfield yezo Ronaldo bekadlala phambili bekakora amagoli la amaningi bewakora kufuneka mhlambe Mbappe but I don't see him going there manje. So they're going to struggle. They need two strikers abazokhona ukora half yamagoli la omunye nomunye akora at least half yamagoli bewakora uRonaldo.
Sibonile uRonaldo uscora 50 plus 60 plus ngeseason. So uyazi ngobesho nje uBride uthi dingeka umuntu ozoba nakora uhalf no half. Ngokwakho ilokhuza iMadrid izokwazi ukukompetitha kwiLa Liga without uRonaldo and ubani omele imsayine ukureplace uRonaldo.
I think lonyaka izo struggle to be honest eligini because obviously uRonaldo ubeyibeka emahlombe akhe iReal Madrid. So mawuthi Madrid kunayenye phela iAtletico kufanele ucace iReal Madrid.
Real Madrid, the real one.
Madrid, yeah. And for me I think yona iAtletico Madrid mhlawumbe yiyo engathi kuphazamisa iBarcelona because you know Barcelona will always be tipped to win the league especially manje iRonaldo Madrid engasekho sekubuyela kuMadrid. So it's going to be difficult. So I think iAtletico Madrid will give iBarcelona a run for their money in terms of winning the league. Yes, Barcelona can win it, but I still tip Atletico Madrid to follow.
So your money is on Atletico?
Celta Vigo. Diego Aspas.
Celta Vigo. Oh, Brian. I might as well go with...
Sevilla or Getafe or whatever.
Sevilla.
No, but Bega Ilona, Ilona for the last two seasons.
Celta Vigo,
they've always been
But
been
they started late. I mean, they were fighting for relegation. They were like Valencia. Valencia also was struggling. They ended up being number four. Mm-hmm. That was good. I mean, Spanish football needs a challenge to these big two teams.
Okay, njengamanje asivale lengxoxo ngokuthi ningakhohlwa nanisonikeza ithuba manje lokubuza imibuzo nifike ukuyibuza kuma legends esinawo njengamanje namhlanje. Okay, asivale lengxoxo le ngokukhuluma ngelokhuzana sikhulume manje nge-UEFA Champions League. I-Real Madrid yona team esuccessful ukwendlula wonke isiwineka u-13 and kule minyaka ewu-5 endlule isiwineka u-4. Including ukuthi iwine kathathu kulandelana selokhu uZidane kade ukhoach. UZidane akekho manje kufika ukhoach omusha. URonaldo akekho njengamanje asazozomreplace ngoba noma ngeke beze bemreplace. So siyayibona iMadrid iphinde futhi ikwazi ukuthi iwine iChampions League and ngoba uRonaldo sedlala iJuventus manje esikwazi ukufika kuma final awu-2 eminyakeni ewu-5 edlule. Uyayinikazana manje iJuventus iadvantage ukuthi singa challenger iChampions League iza iwine.
You know sometimes in football it's difficult because you can't like put an individual to be on top. I mean, for an individual to be on top is because of ama colleagues wakhe. How do they understand him? So for manje I think uRonaldo uzoba nenkinga in terms of uk-adapta ku Italian football Serial, yeah. And also the way Juventus are playing. Juventus are a team that wants to keep ibhola. They wants to play the ball around. Ronaldo wants to be played in space. So let's see if he's going to cope to start changing his style of play. Because obviously, kuMadrid ubuwazi ukuthi Ronaldo wouldn't just like go back ayofuna ibhola. He was always up front and making moves. As uBrian bekasho ukuthi they need somebody like Ronaldo that will stay front. So good Juventus, you've got a lot of players that are playing keep position as Sisho. So for me, in terms of the Champions League, I don't think it's an advantage to Juventus because Ronaldo is there. They still have to work. They still have to come. Nama combination, but I understand what you're talking about. And I understand because I'm going to change the whole Juventus. Say yeto. So it's important. Ukuthi kuba nalathi collaboration between Ronaldo and Juventus. But also for Champions League, I would love PSG to win the Champions League. I would really, really, really love a PSG because they've spent a lot of money and they've got quality players. It's only luck is not on their side. I mean, if you look at Mbappe, Neymar, Di Maria,
Cavani,
Cavani,
Thiago Silva, all those players.
Kubekwe yabazwe na manje.
Ngoba o Rabio yabona nje.
O Thiago nalomunye fu. Hey, you know quality players, but yeah.
Marquinhos.
O Matuidi is gone to Juventus.
Yeah.
Okay, yo.
Brian Kylian Mbappe beno Neymar. We are more Juventus, PSG, I mean, has spent a lot of money. Do we see them propelling the team to greatness? Do we see them challenging for a Champions League? Siyazi futhi ukuthi uRonaldo ku Juventus, does it give Juventus that extra edge ukuthi kwazi ukuchallenge a Champions League? Real Madrid have won it 4 times in the last 5 years. Siyababona futhi bekwazi ukuthi bayiwin Champions League without Cristiano Ronaldo, without Zinedine Zidane. What can we expect ku Champions League yakulo nyaka?
I think I started the school with Ronaldo, the Juventus. Ronaldo nje ufana nami. Yilabantu labo ukuthi babusiswe ngenhlanhla. Yabona la aya khona nje bakafika nje kizowin. So Ronaldo, I think e Juventus they're going to be challenging for a Champions League. So yabona naye uJerry bekabusiswe ngenhlanhla yokuthi nje yakore nje against me.
Wavuma.
So yeah, Ilona, PSG, I think, like Sisho, they've got good players. I think one thing about them, manje, is that having Abo Mbappe and coming out after winning a World Cup, I think that is going to rub off to Amanyama players. I think the biggest challenge, Ilona, PSG, is that they have Mbappe, Neymar. They have a lot of, about 2-3 players that are fighting to be the star a team. So until they are able to deal with that, that's the only time they'll start winning. I think they need a smart coach ukuthi akonukutila nalawo ma challenges nalawo ma politics. Until they have
but kwasho Tuchel manje oyibuyela ku Dortmund naye.
I'm not sure if he'll be able to deal with that. I think Zidane, one of the things that he did well in Madrid was a lot of people, when he got the job, they were questioning is he experienced enough for this job. But in Twekon, I think Epolueni, most of the time, good coach, we always looking for my paper, Lumuntu, who qualify, Utolen. And the coach, Epol, it's not about my paper, it's about
ukhlakanipha, man management.
Mawu coach, if ukona ukuropa abafana nje ungena nje ngaphakathi kwekhanda ubaropa, bayakhona ukudlalela. And that's what uZidane was able to do. And for abanye ukuthi ba understand ukuthi they had to change. Mawungabheka the 3 seasons they won the Champions League ilandelana. In those seasons they had to change. They were playing different every season. They had to change to suit Ronaldo. Ronaldo, there was a time where now he started angasadlali from deep adlala phambili manje. And they always had to change. So sometimes as a team, you have to change and play and suit your star player in the team. At the end of the day, if the team is a winner, that's the most important. And you have to ukuthi wenze ukuthi wonke umuntu believe ukuthi lo muntu uyoswinelayo la, and we have to play ukuthi sisude. So that's what Ilona would have to do in Juventus.
All right, Uba, no, the Champions League.
Ngizoba biased. Ngoba mina ngisupporti Barcelona. So it will be between Barcelona and PSG.
Uba, no, winayo. Tell you'd love PSG to win it.
PSG.
Who's winning it? PSG.
PSG.
Okay. No, sorry,
there you have it. There you have it.
Move. Man City.
What?
I think this is in Man City will never Champions won't win the league, but they will concentrate on the Champions League.
Yeah. It's not as that Velasabella do Guardiola because the league where we win a Velenango Pelegrin.
Yeah.
So as Bangabang I win any league, Champions League, and any team, Napoleon Barcelona, Gobutulegil, Guardiola, say I win in the Barcelona Pella, Magota, we have to win a Man City, Nabutulegil.
Again, we are Munio, Mundo Busi Sweng and Tank, Guardiola. Who say win the Champions League?
Alright, sendizwile ke kwona ke ama legends ethu, and before ke sindlulisele kuma members of the media I press conference, sicela ukuthi onombuzo aphakamise isandla i microphone izoza kuyena bese siyamnikeza bese yabuza umbuzo afuna ukubuza.
1-2.
Okay, ufuna ukukhuluma.
1-2.
Sorry. Njengoba bengishilo phambilini ukuthi mina kusekhaya la.
Yeah.
ngibona a new feature e introduce in Hollywood. Ngibona kumina the previous one bengiyibona kodwa ibing eish ingilahlekela kancane. Kodwa lena ke ngoba naku esikolweni ngathi mangiya ngihleli edeskini ngangikhona ukudlula ama page ngalendlela engijwayele ngayo ke ngibuke kahle. So ngibona kuyinto enhle kakhulu le yenziwe Hollywood with this new feature because give me ibukeka bafethi loli iyabonakala
unamanga esikolweni boza ngokunandi makuyi sports day uzodlala ibhola.
Okay
Brian, uyazo Brian no problem
inhle kakhulu leni ifundeka kalula futhi
ifundeka kalula bafethu. This is the simplest ilo i Hollywood into eyenzele thina laba u Brian athi sasiza nge sports day.
Uthi brother sebezowinake manje.
Senzowinake manje. I mean, this is the best. Islide esisha si right esijwayelekile esikhule ngase esikolweni. Phela nencwadi mawuyivula ngisho uyivula ngalo lolu hlobo. Page to page. So kuyinto enhle manje lokho kwenziwa eHollywood because kula siyobona kahle ukuthi sibheja kuphi, mfuna ukwina kuphi nama odds akuphi. So let's support into enhle enziwa eHollywood. Mina ngokwami uJerry Skosana ngithi big ups to Hollywood. Yeah. Soccer season different one this year.
Okay, shayela izandla ke
lo. Ayishayela izandla. Nazo ake sizwe ke imbuzo ukhona nangu bafuna ukugqokepesela emhlophe ngicela ukuzwa ubrother lapha abuzo.
1-2.
Sanibonani, ngicela nje uqale ngibingelela. Bafowethu, ngicela ukubuza mina. Masithi siyabheka singabalandeli iBafana Bafana yethu ayishona phansi kakhulu njengalani ke njengabadlali abadala ikona kuphe nikubukayo okufanele ukwenziwa ukuze iBafana Bafana yenze kangcono kule midlalo edlalwayo ngoba masithi siyabheka ibhola lethu liyafa kubuye kuzoba masithi siyabheka abadlali kakhulu basendaweni zasemakhaya nasemalokishini abalitholi ithuba elikahle lokuthi bavelele kodwa masithi siyabheka amaliga abawadlalayo kufanele ukuthi sinabadlali abaningi esinabo abangenza kangcono kunalabo esinabo ikona kuphi ke nini enikwenzayo njengabadlali abadala ukufaka isandla ekutheni kusizakale ikhona esinalo eSouth Africa. Ngiyabonga.
Okay, so nikeza ubafo umbuzo wokuqala about lokhu ze bafana bafana osibili i-talent elingakwazi ukuthi livelele liye ku-PSL. So cishe uzophendula lowo Brian kodwa so thatha imbuzo nje ibe noma u4 bese siyaphendula kanye kanye.
Okay, nikeza ubafo la 1-2
bese sidlula kubhuti logqokile lokho izinto into eyelo
nami ngibingelele bafo
nasinye isandla logqoka into eblue.
Okay, sure. Okay, nami ngibingelele bafethe umbuzo wami
sizama ukwenza ube mfishane umbuzo.
Umbuzo wami nje usimple according a Kaizer Chiefs fan uzo specific to ku Brian. Brian ngeza kula ma games i3 okugcina eKaizer Chiefs without u Steve Kompela uMabhedi ukhonile ukwa wena njengamanje sasayinisa u lomfana lo uBilliard nyeka ayichinje iChiefs A1 okokuqala lokho njengamanje besidlala neSundowns yasidla yiSundowns ngama player amadala. Umbuzo wami uthi ke uma Pedi uyisosi engcono yini kuKaizer Chiefs njengamanje.
Yeah, nikeza ubuntu boku skipa siyami
sanibona njani. Sikhona umbuzo wami oqala zocela nje ukubhekisa kwi-Absa Premier League yethu la kwi-Mzansi South Africa. So nginenkinga, ngicela ukubuza ukuthi njengamanje sithola sinenkinga la kwi-Absa Premiership ukuthi ama-team ethu la i-KZN sithola amanye wawo ephuma kwi-top 8 kodwa ebekubene esebenze kanzima kwi-season. Njengamanje sesithola sokukhona ingxushungxushu esingasazi ukuthi kwenzakalani. Yabona. So umbuzo wamoqala lo engifuna ukuzwa ukuthi ngeke uzokuyi affecteni i-league ngoba sokuseduza ukuthi mayiqale and njengamanje asiphumi isombululo ukuthi kahle kahle kwenzakala ini. Yabona.
Okay, siyabonga kakhulu bafu. Sesilitholile point. Siyabonga.
Thanks.
Sipha abanye ithuba. Dlulisela kubhuto lo.
Hayi
ke.
1-2
round the siyabuya kunini
1-2
siyabuya siyabuya round the
1-2
eh nginibingelele kodwa ngikhamba ukuthi ngikhuluma mfuna ukuhlambuluka Jerry awu Jerry wawukhange unalise ngingadlile ngolasi minute aw engifuna ukubuza nje Jerry ukuthi lamaxeba akho owasebenzisa ngoba la South Africa siyashoda ngabagadli esquadini sethu abagadli abakhona baphuma emazweni angaphandle ungabe lecebo olusebenzise wawunika ukhocha noma wawujika nje enkundleni ubheke ukuthi uBrian fanele umtshale kanjani ngoba phela iSpider sami sasatshwa yonke ama-team kodwa wena wawufuna isigobe silale flat pants ngilale ngadlile kodwa mfuna ukubuza ukuthi lamaceba wawotho ba siyabadinga abagadli abasebenzisa umqondo phakathi enkundleni bebheke ukuthi le meshi idlala kanje yimphi umqondo thina la South Africa isquad sethu ibaphafana iyafika emapalini kodwa ilahlekelwa yini ukubheka ukushayela ukhipha ukuthi ume kanjani ukhipha futhi umtshala kanjani lelo bhola olusebenzisa ungabe ngiyadinga la South Africa ufuna abantu abagadli abanjengawe futhi siyabadinga okhipha esazi uma besemapalini ngathi nje manje sibaphalisi bathembile nathi futhi nabazithembile uPrayibali wayizithembile futhi mamushaya nawo wawujabula elale flat naye egule lelo lana ngiyabonga
soqala la ngombuzo wePSL bafundi nonke iPSL isinqomo sesiphumile iAjax ivumile namhlanje iphumile yathi siyodlala kuNFD so indaba yePSL isilungile nje yonke amaZulu awasabuyeli kuTop 8 kume nje ngoba nje kwakade kujaja iPSL okay lo kuphelile nje lokho ngekusenzeka njengoba nje ilogi yenziwe iAjax isemsileni bese sizalana ke bathi Jerry amatricks akho awathathapi then sesingakhuluma nebafana bafana nangetalent leli elingakwazi ukuthi livele bese siza kuwena Brian u-address indaba yeKaizer Chiefs noPatrick Mabedi ngokubona kwakho
I think for ibafana bafana they will never improve as long kusese nokungahambisani kahle kwabaholi bebhola kusafa ukulwa ku-affecta players there are good players esinawo but uma ama players efuna ukuperforma you look at i-era ya Clive Barker nathi safikela kuyona he was the longest serving coach kubafana bafana and uma ubuka wonke ama players wakhe ebedlala lapha ebemdlalela ngoba ewu coach all right isafa isese right dokotoka manje angazi nami u coach seba coach bafana bafana bayingaka after iira yethu I can't even count because of ama squabbles alapha kusafa so I think bafana bafana izohlala injalo until isafa ilungisa indlu yayo ngaphakathi then bafana bafana iza improve
okay
and again ukugqolisela lapha isafa mayiqeda ukunungisa lapha indlu yayo enye into emele sibheke ukuthi sonke isikhathi la ibafana bafana ibile phezulu kuma top 20 closer to top you know top 15 almost 10 besikhotshwa ama local coaches mask nesikhathi sikhotshwa u Clive Barker kulabe sivutha khona isikhathi sikhotshwa u Jomo isikhathi sikhotshwa u Brashakes so ayinto ukuthi mele silalele ukuthi and then enye into futhi ubheke nalezo ikati la masina ama player out 10 plus adlala e Europe in the big leagues kula sekhona ukucala si challenge wonke umuntu la eAfrica
Kaizer Chiefs
and then le ama tricks ka Jay bayanga na ama tricks lo muntu ithingi ntshela akantshelanga esikolweni sasidlala sonke esikolweni and then ke ngesikati masijima sonke esikolweni le nto le bengiyifaka lapha ebegini wonke umuntu ayisaba wayitshontsha lo esikolweni
Okay.
Yini leyo?
Ntshele yena ngoba wayitshontsha.
Okay.
Yalo.
It is inkomuzo ukuthi iHollywood Bets in a competition emnandi kule soccer season lapha khona ongawina khona ama prizes amaningi nje ahlukene. Bangikutshela nje ungawina a holiday for two uhambe nomuntu nje uthanda ukuhamba naye. Kukhona nemali. khona namabhakhi awu-3 afanele awinwe. Wena kumele ukwenze ukuthi ubheje ngo-R30 kuyaphezulu bese uyibeka ethubeni lokuthiwazi ukuwina leyo mklomelo. Njengamanje-ke ngoba isikhathi esihambile sesokwenza-ke ama-lucky draw abantu abawinile namhlanje. Siyazi namhlanje kune-competition ebekade khona lokhu nisitshelwa kuthiwa today nizowawina amajezi niyabona?
Yes.
Nawa amajezi e-Pirates nele-Chiefs nawa today khona manje. So sekuyisikhathi-ke sothi-ke senze yona-ke manje i-lucky draw kwi-competition yanamhlanje.